Halmer skal prøve truck driver. Ja! Rett over meg! Oh, nice!